masithi uyazihambe le strato wena upholile kuthi gqi itshomi yakho ingxamile tshomi itshomi nangamanani 4792 ingaba la manani ayakwazi ukwahluleka ngo-3 ndicela undixelele ngokukhawuleza okudibele nonxama ngethamsanqa unesixhobo sakho apho ukwazi khona ukuba kufunyaniswa njani ukuba inani liyakwazi ukwahluleka ngo-3 uthi okay mandivele nje ndiwadibanisa la manani ukuba ngaba impendulo yawo iyakwazi ukohluleka ngo-3 loo nto ithetha uba yonke le nto iyakwazi ukohluleka ngo-3 uthi ke ngoku 4 dibanisa 7 dibanisa 9 dibanisa 2 ikunika 11 uthi plus 9 ikunika 20 plus 2 bengu-22 loo nto ithetha ukuba ayikwazi ukwahluleka ngo-3 and if awuqinisekanga ke ngoku ngale mpendulo uthi 2 dibanisa 2 bengu-4 phinde ubona a-a ayohluleki ngofu ubone ukuthi hayi ke ngoku ayikwazi ukwahluleka ngo-3 ngethamsanqa ke ngoku ukwazile ukulungisa ingxaki yetshomi yakho uphinde uqhubeke nokwehla ngesitrato uthi gqi ngomnye umntu naye efuna uncedo lwakho akunike u-386,802 abuze ingaba ke eli nani liyakwazi ukwahluleka ngo-3 nalapha ke uzawusebenzisa isixhobo esinye uthi 3 dibanisa 8 dibanisa 6 dibanisa 8 dibanisa 2 dibanisa 11 6 17 plus 8 being 25 plus 2 being 27. Chini u-27 uyakwazi ukwahluleka ngo-3 ukuba awuqinisekanga ungaphinda udibanise impendulo yakho uthi 2 dibanisa 7 ibe ngu-9 ngokucacileyo uyakwazi u-9 ukwahluleka ngo-3 sitsho siyikorekishe yonko emveni koko utsho uzive uliqhawe ngoba uncede abantu ababini ngokukhawulezwa kodwa ke ngoku kunale ngcinga ikuhluphayo iyahlupheka ngoba uqinisanga ukuba kutheni laa nto isebenzile ngoba uyayazi nje make siyicinge ke ngoku ukuba kutheni isebenzile mandikhethe inani nje noba leliphi ukuzokubonisa ukuba kulula ukufumana impendulo yakho noba kukweliphi inani ndizofaka nje noba leliphi inani so inani endingalisebenzisa ngu-498 mandimbhale phantsi sicinge ngalo ukuba kutheni esisixhobo sakho sisebenzile nje sizouvele siphinde sibhale u-498 ngokutsho singabhala u-4 okwindawo yendawo ye-100 singathi ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-100 okanye sithi 4 times 1 plus 99 yonke le nto ithetha ukuba uphindaphinda u-4 ngo-100 isinika u-400 so ke ngoku mna ndifuna ubhala le sum ngento ezakwenza ezakwahluleka ngo-3 loo nto ke u-99 uyadivayideka ngo-3 noba ndingamanani amaninzi as long eno-99 ayadivayideka ngo-3 itsho loo nto ininike u-99 okwazi ukwahluleka ngo-3 uthetha loo nto lo 4 kule 100 place size ke ngokulo 9 ukule ndawo ye-10 ume kwindawo ye-10 yena umele u-9 okanye u-9 times 1 plus 1 simbhale phantsi ekugqibeleni ke ngoku sinalo 8 usendaweni yokugqibela size simvele simdibanise nje kula manani simbhale phantsi ke ngoku singavele sihambise lo 4 sithi 4 times 1 plus 4 times 99 ndiyibhale phantsi ke ngoku okay mandiyibhale ngolu hlobo okay mandi 4 plus 4 times 99 wenze naloo nto inye for lo 9 uthi plus 9 times eyi mandifake ikhaya onke enkulu ndithi 9 tap okay plus 9 times 9 ekugqibeleni ke ngoku ndinalo 8 ndibhale lo 8 yabona lo 4 times 99 nalo 999 ndingavane ke ndibabhale apha ezantsi ndithi 4 times 99 ndithi plus 9 umphindaphinde ngo-9 and then ke ngoku sinalo plus 4 simdibanise no plus 9 and then simdibanise no 8. Masike sizibuze ingaba ke ngoku siyakwazi ukuxela ukuba le nto iyakwazi ukwahluleka ngo 3. Ngaphandle kwamathandabuzo la manani okuqala u 99 iyakwazi ukwahluleka ngo 3 kuba u 99 iyakwazi ukwahluleka ngo 3 ngaphandle noma u 4 yena akakwazi. Kodwa noba siyimultiplyile iseza ukwazi ukwahluleka ngo 3 nalo 9 naye akwazi ukwahluleka ngo 3. Naxa uzidibanisile omabini la manani asakwazi ukohluleka ngo 3. Noba ubona amanye amanani ubunokwenza le nto inye. Njalo nje. Kodwa ke eyona nto ufuneka uzihluphe ngayo ngala manani okugqibela. Loo nto ithetha ukuba le nto funeka ikwazi ukohluleka ngo 3. Yeah, funeka ikwazi ukohluleka ngo 3. Kodwa yintoni le ngala manani alapha ekugqibeleni? Ngala manani wethu okuqala besiwabhalile ekuqaleni u-498 kufuneka nje ukuba uqiniseke ukuba xa usidibanisa le sam isinika inani elikwazi ukohluleka ngo 3. Yho! Mm-hmm.